umugenzi wacu Fanny Lavine yayivugiye kuri televiziyo aravuga ati nije wa mbere nije nkurikira nje subira nkongera ngasubira biriya ni ibintu normal sivyo uri kuri ivuga urumva ahageri yarabivuze mugaje navuze nti utarana kimbaza amenya ko ndi mbere
okay kabisa Amede I'm the king nje ndi mbere
uwande kwiwa ubyumve ibyo ni byo umenya
uwande kwiwa ariko umvira uko cyo ku Rwanda kwiwa nje wowe utazi imbere ya Lionel
niko biri niko biri urumva mwisi niko bimeze ari kumenye Jesse nguye gufata ikibanza cyo kwiduza cyo kwivuga mugihe mfise abamvuga baragize amatora aya matora arayagira hatora abantu natwe turaje mu twitora matora wa mbere wa kabiri wa gatatu na fine ntiyabaye wa mbere si we wa mbere se harundi aza kuvuga ngo si wa mbere
oya naho bimwaka
ninde yo bimwaka
nta numwe
alors yo cha avuga ngo abantu bose batewe n'abatatewe ngo barye ngo ni wa mbere Vega muri Burundi waza kuraba byose byose la fine yo wa mbere oya mwakundi condition z'abafana z'ukuntu yipibriye wenyene yabaye wa mbere mugate urazize indi condition arabuhanyuma nzinge ndakwereka rero nakandi kandi Jeff ni ndamwemerera muri Miss Burundi barabagira Miss Popularity Manirabire burya ni Miss Popularity haja tkowe
turita ariko ramurika filme ndundi rero vyo kuvuga ngo uwa mbere mbe abaye wa mbere kubera iki mbe abaye wa mbere kugagira iki bivuga ngo nimba wewe uri wa mbere umenye ko nanje nduwanyu munkeneye kubera muri aba batandatu naguhaye harimo uwa mbere harimo nuwanyuma ariko umenye yuko nuwanyuma kene kuko uyu wanyuma aza kukubwira wewe uwa mbere
usubire tuvuga izina yiwe ntacho bitwaye Lavine sivyo Lavine si wewe wa mbere ariko kuri we ninde yoza murenga
muvuze ngo si we wa mbere
ariko arabivuze niyo kino nubwira wipinga
oya ibazi gituma ntabipinga kandi ndabipinga
hari ibindi uza kwisunga akabwa nyuma hari ya kure
nkivya heri ga medi uko kwisunga ga medi je shaka ko vyose tubishira ngaha nyene
okay leka ndaguhe dufate tumutondeke hamwe nabandi tuvuge nko kuri realization
realization
ivyo ni biri muri film realization ja kure cha
realization nko mu kirundi ngumuna datawara
realization ugutunganya filme
Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Abuja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry Abuja Flavor. Chakinya mukuru chimakibaza n'ishamo ngo muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuba tubikora, reka tuze dukengurika Imana hamadusura dukengurira abwiga kunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi. Wherever you are, ndagukunda cyane kandi big up sara kumaze kugira subscribe. Gutarayigira naho hari mpamvu utarayigira kumbere hazogera wigira sivyo none kandi n'uburenganzira bw'iwabo ariko cyo no gusaba no kugira subscribe kugira ngo Step Media gumigira couverture nini cyane naho noshira kwiganira utaragira subscribe wigire kandi ube the first no mukuraba ikiganiro cyacu twashize ko yes kandi n'acyo ndakwibutsa yuko ndi kumwe n'abantu nkunda cyane turi muri ya wa mwanzuro wo guteza imbere ruvuga ya monde ya cyo twifuza kandi tubona ko ikiri dufasha cyane cyane mu guteza imbere igihugu cyacu ni monde ya filme ya marerees cyane kandi bari gukora neza cyane n'abakozi vraiment je no vuga ati abakozi kintu cyitwa umukozi umva ati umukozi no muri biya biranditse ati umuntu abaze kwitwa umukozi agakora neza bakwiye gahembo kandi na support nico no basaba nuko mwo gumo mubashigikira mubahembe mu gumo mubuntu uvuga mubagirira zo like n'ama comment n'ama share cyane cyane ariko ari twisharanye ngaha turaza kumukorera ko ndikumwe na Amede ndikumwe kandi na Lionel baza kutubwira byinshi kubyerekeye cyangwa mo turikira abantu uvuga muri game no uvuga muri no industry yacu ya filme ko biko biragenda cyane Lionel bite
Power fresh.
Yazani.
Yego.
Ni beni kuri mikro bane kama isike professional Amede vite ame.
Namahoro.
Yazani.
Namahoro kwa endashi.
Ndagushigikira cyane Amede mu bikorwa bya.
Urakoze cyane. Heza kiko.
Lionel sindamufana.
Ayabonye si.
Lionel sindamufana.
Ayabone nga imbere y'abafana mana yanjye.
Lionel je sindamufana. Amede twavuganye muri bande kamera wavyumvise ibyo ravuze.
Avyumvise.
Ndafise impamvu
kutubwira. Imani kubabarire no kuri.
Amede. Nukurije Lionel sindamufana.
Leon nachamvu
ari fana bisange ntubyinjire
nakugora yene bise
kwa bro
okuri bise
neta cha
bro ndabakunda cyane
ah naho to dukunda imana yadukunda ariko urazi kutamfana muga mufana wa mbere vugisha ugore nituce hijya no hino
mufana wa mbere
muga se wa mbere
ayona ayikira wari kura neza cyane
ndabikora neza
bose muri film ariko abaye umupapa abivitwaramo neza c'est bon abaye muzamu naho nyene bigenda neza mugaba muhaye inkoho apitu muzi kwica
raye mama
n'usa rumutima mubi
bo bariyo nene kwa meza usanga bimere fresh
na bintu la purga
La purga. Nibigirindavs.
Nibigirindavs. FBI. Tereza kubimenya. Amede makuru y'iminsi.
Namahoro genda
shimwe. Yeza neza. Kadresha Amede rero ko dukoranye ikigandira bari kumwe n'abagenzi be bavandimwe biyunuvuga abantu basangiye bavuga amaraso ya film.
Duherukana turi kumwe na Fanny.
Kabisa. Ubona turi kumwe
na Lionel.
Ah, Lionel mbwa ikizuka turikora kiri cyoje. Eh mbwa dore ko ari ku murugure wawe.
Ego, okay.
Ariko birazere za Lionel.
Nuko bimeze neza ndashima. Ego, Imani kumeheza ge.
Reka nacho Lionel aducane umunsi wa kugenda gute Lionel.
Umunsi wanje wari kugenda gute. Mbo, umunsi wanje vraiment wagenze neza gusa nuko ari makaga. Abana. Ari kintu cyamvuruze.
Kisa kiyasaga.
Urubunyene? Turi za cene. Ikigani ya cyari previ. Ngo ubana na sune bugasuneba nkaho. Peut-être ni maro mugende. Wagiye mu mbe bavuga gute?
Mu mujyango.
Muri porapore yiwanje canke na je mu yiwawe.
Ngendo yawe.
Eh canke waje mu yiwanje. Kimwe muri ico.
Ariko nacho byo ko bimeze kose ngira bizi bitugenda neza cyane sivyo Lionel.
Nuko ndashima Imana.
Ariko nta kintu kimbabaza cyane nuko bana kuri YouTube channel ya Lionel yitwa gute mbega ni Lionel?
Lionel Films.
Warahinduye kare yari Lionel Bigirindavyi.
Oya, yari
ndavyi. Wari create turi kumwe n'umuntu.
Yari Lionel ndavyi, ni wewe wambwiye ngo mpindure. Canda bihundura.
Wewe wari kigaba,
oya.
Siko, turebera ko kwicara utari kurakora.
Umviza bene.
Yo nikuri kumana, je na kintu kimbabaza. Kandi bizi na media yumva na bakunzi ba step media akora kurikirana bakunzi ba film. Je na kintu kimbabaza nka Lionel ari nka Lionel mu kinyo ma film, tumona mu mafilme ya Berry, tukabona mu mafilme ya Fanny, tukabona mu mafilme ya Amede. Kubona amafilme ya Dodo yabande ariko Lionel ategera YouTube channel yiwe ariko mu nyuma yaratwumviye ara ikrea ariko munaho tukutumusaba filme tupe filme ibintu bigende bien
cye sha jewe nacho bya filme
yo nasinga bya Lionel
ngabirane
c'est donc
Egana muntu yiyize. Eh, burya abantu bese bavuga, "Gujya muntu ni imaraya, ntabazi ko ari imaraya." Mugabo gashitanga rero, "Ah, kumbe." Safi sana. Rero ni mafisi ngabirane. Ah, ni mani bahezagire ko muyibona kandi kuyikoresha biba muri mwebwe.
Kabisa. No muri wewe bibiri mu.
Je no kuri ndahari.
Eh. Ibyo nzo biduhajya rino. Je bikogwa
tumusaba
nk'abafana.
Okay, nk'abafana ibikogwa munsaba. No kuri nk'abafana ndabibemereye mu minsi mike. Sigaje autorisation ya Benishu azashire ko akoro ibintu bigende neza.
Eh.
None, yavuze ko ari umufana. Hama je nkorera abafana.
Eh, umufana. Okay, rezo ndayigize.
Oye ugize ubunyene?
Eh ndayigize. Amede n'ya savye dereza. Je
ndayigize. Okay, urakoze. Wewe uri umufana. Sivye? Ariko inyuma yawe hari bandi beshi cyane. Nimba rero bimeze uko. Nibaza yuko gena muvugane nabo. Hama uze urabe. Hama no utushira ko vi. Oye reka kubajijisha. Autorisation ya majambo uri kuravuga. Uraza uyikore ntamba ndayibone. Bape bito.
Eka turaza kuvugana ni boxe na Lionel twumve aho ibifiriye nimba keneye yuko Amede azoza kwactinga muri filme yiwe ari wabuze cyangwa ari Fanny cyangwa ari Abere tuzomumurondera tumuzane muri filme isubyo na Lionel
urakoze cyane manager akore niko zawo icyo nico cyari kibuze
nimba keneye Fanny nzomuzana nimba keneye Abere nzomuzana nimba keneye Amede ndabigusabira ngaho nyene
murakoze
abagukeneye ntuhoza aga Amede
bona umuntu wanje
uri kwambera abone
icyo numvise ariko
urakoze
icyo numvise ariko benishu niwe manager wa Lionel
ego urakoze aba bose banje
nena farisi mu manager wa
aba bose
banje bose ufuko urakora Lionel turetse blague turakora
batumika fune kazi
erega hari habuze manager
barahari wari bafise gusa nuko tari bumaze
sane bwababwiye
niho rwababwiye byese ariko kunza ba step media yari blog ariko biri muri bimwe bifasha kora twebwe minarigaze namwe bwo murabibona Lionel umukozi mwiza ariko ndazi muramubimbaza ati mbega ujya muntu bakirana na Abel cyangwa ujya muntu bakirana na Fanny ko turabona ibikorwa vyiye ko tubara ba sabasa bafise amacheno yabo tubara ba big boss ngaha bafise amacheno yabo mbe bimeze gute ku ruhande rwa Lionel aratubwiye yuko ariko arariha umwanya very soon muzotangura kubona ibikorwa vyiye kandi nuko no bibutsa yuko na filme iyo iri muri festival sibera ga Lionel
niko kuri manager none nego
egara
ego iriyo
iriyo
ego
kuri tibe ariko niri urumva afise platform ziwagendera hamwe urumva afise akorera abamede badashika umva none
batagiziki
eh bamede bo bashira kuri tube byabo twakabibona mugaka kini wakinya kimya tuzaba tukubona no muri Hollywood apana Bollywood
bro bizaba bigenze gute
Yeah. Arundi mu boss yaciye ayigura ubu rero yaci ndiko nkorera kuri boss wa Inua Cinema YouTube channel yitwa Inua Cinema
ngende
filme ishusho y'umuntu irikira bandaniriza
yego muri ishusho y'umuntu turabona mu bakte batandukanye mbega Lionel mbega urambabarira urungu turamara gose nabundi buhinga mbega Amede ku ruhande gwiwe biramworohera bimeze gute mbega urukundo rw'abakinyi ba marere simwe mwarukuyeho mwarukuye he ko tubona yuko umubaririmbyi bo rutanaboneka cyane
twebwe urumva twe twabonye ko noneho benshi ababitahura filme no gufatanya amubari nimizi biroroshe kuko ndirimbo yiba urayandika wenyene ukajyana muri studio ukayirangiza uri wenyene mugaje nta kuntu nokora histoire nashize hamwe n'abandi ngo bikunde Lionel nekeza kumukenera Fanny Lavine nekeza kumukenera bande bande no rero muri filme twebwe urashobora kuba warateguye filme yiwawe ntajewe mvugishije ukuri muri filme ntabwo ndi umukinyi mwiza w'umuhatari uko n'ukuri negerezwa rero muri filme yanjye kugira igire point nigeze kuri abahatari kujya bavutse Lionel afise ingabirano araba naka nkaraba Abel nkavuga nti urya ntegeza kumuzana agakina hole principal rero nuko
basabase hariya
basabase nko mwishisho y'umuntu harimo Fanny Lavine harimo Grace harimo Sabasi harimo Liberty uriro ne yamaze kuzamwa ni benshi abakinyi ba sinema baguma baza kuko ni sezo ibandaye nuko uvuga rero ugo rukundo ruva ngaho nimba turiko tukomba kwikunda tugezo kwerekana urukundo muri bagenzi bacu kugira filme yawe utere imbere
aho ni muri filme nyakuri novuga mu biranga abantu bakinyi ba marerese ukina gukenera babandi nyene ubona ka babatsumbye ikintu kana
ego cyane
ukina gukenera Lionel ukina gukenera Abel ukina gukenera Fanny turavuga ati Fanny ariki nasumbye Abel ariki nasumbye Sabasa ariki nasumbye ndikira ko muri filme yanje ikugira irabwe neza ifuza ko abantu ba Paris
ukanaraba narakunzwe n'abantu kuko twe dukorera abafana nimba abafana tubona bari uriya muntu bamukunda uramuzana mu filme yawe kugira abafana bavuge bati vraiment uwo muntu kumutuzaniye turajyohewe ubunye narigeze kuzana kwanza will be Liberty ndaba nkibibriya gusa kwazozabo bavuze bati Amede radukoreye umuti nukuvuga nabandi giye kubazana Lionel ntaraboneka mugagira atangura kuboneka
kandi urabona yuko ubikora muri rwa rukundo muri wa mutima mwiza bakinyima marereza musazwe mufise
ego cyane tugeze kuri urukundo nitutarigira ubanye agati kireba ebana filme yawe banzu hebe uje kurima ubanzu urime ibigori
ego nkomeze kabisa I comment ya nzenya ya Amede uyumva gute
niko kuri nyamwigenda ko ntari miri impeshe ego muri filme utegeza ku muri filme nta numwe ashaka kwikorana na filme nubwo yoba yandika neza nubwo yoba hayaza neza ntashaka kubikora byose arakenera umukinyi kuko filme itandukanye cyane na muziki nk'uko abivuze yego hama dukorana mu rugwa rukundo
ntabwo bo gusanga uri kurarima ibigori nko yabivuze ngo baguhe barodo no banza uje muri tere hama kwerekana ati urazi rero hajyanye ntitwatsinze kubera twagiziye sheke rero we dushaka uce muri rya kwa hamutsinde hamaze gutsinda ya umaze gutsinda wakira coupe ireve bayiha wewe ariko ni ya equipe hama hari abantu bari bace batangaza ugacumenga rya coupe baba baguhe barondo gacumenga ngwana ngo naone kuba inyuma y'ibigori hari ngo nadikuza kuyitora rero umukino wa filme twese twa turi hamwe kandi tubikorana urukundo kuko turi uri mwitere bo ndashaka kuba ntumvikana na Amede sivyo bagaca bambwiye ati je na Amede tugiye gukina dizo Amede ndamwagirije nk'ikintu ngiye kumufata sivyo ugaca utangana ufite inzigo monsheri ni hamwe nkubita mu mutwe filme gacihagarara mugabo tubiganye wa mutima w'urukundo nibintu mbo
urigerera
tubikina uko babiri sivyo kuko ari abantu benshi baba bakora film bagacira ngo eh ubwo ndo baje abantu nabagome kujya kose eh naguciyemo Beni ireve hari ama film menshi atashobora kugaragara kuko igihe twatangwa gukora ntivyari bwa bimere nkuko sivyo hariho film twigeze gukinana na Mede ndamukubita nagenda kubwiye ngo naramukubise mbo harimo system nyinshi zo gukubita umuntu
ariko nibi
naramukubise na Amedara ko minduru mubo twariko turakinana batari basanzwe batuzi baramubwiye ati Amede Lionel mwegeze kure numwasi wawe niwe asiba guhura zo kubita mu mutwe ariko gurabona kuva muri 2012 gushikana isa turacazembengeje ya pore pore gushika
ya ariko no hari bwa kare YouTube yawe
Nambo oya demi dusi na bwaki ako demi dis
Ame dutura kashisha mu kubwira ubyo bugaza tere kuma yimuka
Yes ari kurumva yuko nabantu urumva ko bavanye kure Lionel na Amede ni byiza ari kurumva yuko basanzwe bafite ndo nagwa rukundo batibagira abandi novuga muri monde ya filme muri novuga industry yacu ya filme ndo sivyo na Amede
Yego niko
Nari cyo mutumira nabandi ko bogira ugo rukundo
utagize urukundo erega nubundi itunga imana yaduhaye kuri nosi risumba yandi matungo yose ni urukundo ego
yes ariko kuri ruhande ya Amede tuvuga ati Amede urashura kuduha list y'abantu bakina neza Amede nawo nyina arimo mbega Amede kibanze cyane
njewe buri ya rero no nakera no mumanza wewe ufise rubanza bakwitwariyemo ushora kuja muri jiri Nushora kuja mu bantu zenye. Wewe n'umujyango wiwawe ariwe yaje kugira kuyitwara cyane bariko baraburana. Nukuvuga ni wewe niba gushira imbere y'intara, nuba gushira muri jiri.
Kubera yuko babazi yuko ko
ucuti cha urutabereyo. Cyavuga ngo ni jewe, ni je nzinda. Ibyo bibaho. Jere eri cyo kibazo niki kwiye kwaswa jewe.
Ariko ku rundi ruhande ya Mede n'umukinyo ariko arondera Ballon d'Or baramuburenganzira bwo kwitura.
Kokwito
eh fatenga kujya kwa Bollywood mwaritoye cyane wari waratoye abandi mbega nka Amede kugira ngo abo wa kabiri rijya twigiyongereye ko wewe niyigeze
ico nikibazwa harimo ko nitori twijyanje burarifata hakiri kandi urinda no kurimbaza
ah utezo kwitora mu busanzwe
urazwe ko ni no kwitora sivyo ariko ntuje uza ngumbwire ngo nito ntondeke abandi bose bacatonde inyuma yanje niko ndi
ingoma niko bivuga kugera
niko byumvikana ariko ziko kuri kugite abakinyi abantu bose batonde inyuma yanje hariho na bamwe tudatonze hamwe harimo bamwe batudatonze hamwe kuberako nje nimba ntonze muri umurongo hari abandi batonze muri umurongo nchafata bamwe batonze muri uriya murongo naba bose na bose ngo batonde inyuma yanje nokuvuga cyaba kwikunda nico gituma bikwi yuko abuja muri jiri batakuye kuba mubaza gutogwa
cyase ico kibazo ndakibaje kubera ni kibazo nabaje mugenzi wanyu ariko kuntu bavyakire muri societe kwabaye ikundi kuntu ariko kuntu naganda nabaza abandi batandukanye bambwira ati umuri wese akwiye kwikunda kuko ni imana mu gutanga karuru kugira ngo ukunde mugenzi wawe yakubwiye ati urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene
umugenzi wacu Fanny Lavine yayivugiye kuri televiziyo aravuga ati nije wa mbere nije nkurikira nje subira nakongera ngasubira Biriya ni ibintu normal sivyo uri kurivuga urumva hagera yarabivuze mugaje navuze nti
utarana kimbaza menya ko ndi imbere okay
kabisa Amede I'm the king ndi imbere uwande kwiwa
ubyumve ah ivyo ni ivyo menya
uwande kwiwa ariko ubwo cyo kuwande kwiwa anje wowe utazi imbere ya Lionel
niko biri urumva mwisi niko bimeze ari kumenye Jesse nguye gufata ikibanza cyo kwiduza cyo kwivuga mugihe mfise abamvuga uravyumva mwebwe rero abajournaliste hari ikintu muriko muradukorera ko urumva mukora inkuru ngo mutu ngo mu crea kare bari niko bavyita ubundi ikija kibanza fani birazi ko agifise kuriwe
kuriwe
ariko nikwiye kubimubaza kuko birazwi ari umu wajije ni wategeza ku bwambere mugo kuri suko fana ari wambere
aho kugiye kushira kwa makosa umba nagize nayo kubimubaza nagize nayo kukimubaza rero
oya wewe n'uburenganzira bwawe n'umujournaliste biremewe cyane ego mugabo rero ntibisigura ko urumva birazwi ko ari we wambere mu gihe ari
wubakije yobivuga ku bwanjye
niko kuri none uvyankiriki ni no wa mbere none mu mutima wiwe urajaye ngo ubu wa mbere munzi urajaye ngo ubu wa mbere oya mu bikorwa yakoze urajaye ngo ubu wa mbere ko tuzi neza ko Fanny Lavine yakoze kandi byinshi kandi byiza
cyane cyane
niwe wa mbere ariko ntidutonze hamwe mutama oya
mu butandukane bwacu
ntidushobora kuvuga ngo kunuko peut-être muri Bollywood baragize amatora aya matora arayagira atora abantu natwe turajamo twitora atora uwa mbere wa kabiri wa gatatu na fide ntiyabaye uwa mbere si we wa mbere se hari wundi aza kuvuga ngo si wa mbere
oya nawe bimwaka
ninde yo bimwaka
nta numwe
yo cha avuga ngo abantu bose batewe n'abatatewe ngo bari ngo ni we wa mbere mbega muri Bollywood woza kuraba byose na fide yo uwa mbere oya koza gusanga uriya wa nyuma twari kumwe na ba Rivera n'abantu koza gusanga Rivera bayi wa mbere dufashe izindi condition mwakunda condition z'abafana z'ukuntu yipibriye wenyene yabayi wa mbere mugatoraza izindi condition arabu wa nyuma ni gatebe gatoki niko abanyarwanda bavuga ni ukuvuga rero ntidushobora gufatira ku kintu kimwe ngo tuvuge ngo je nibyo wa mbere ngo ni iki oya birekere jiri kandi mwerekere na condition bafatiye ko ego
rero bivuze ku Lionel
ndabize ko fresh
tuvize ko fresh gute Lionel ku Rwanda gwa kumva ameda kubwira ati ku Rwanda gwiwawe urashobora kwita wa mbere ariko ku Rwanda gwibivanye na competition burimwo hari gwo dusanga gukwiye kuba wa mbere sino ga Lionel ga ameda ya
niko
ku Rwanda gwa gute
niko kuri kwa
niko kuri gute tuvyumve gute
Lionel okay mbaza nanje ndakwishura
ati mbega bimeze gute
uje kumbaza mbaje kwanza
bimeze gute nka wewe ku Rwanda gwawe nk'umukinyi wa mareresi nka wewe ukina filme wo kwikibanza cha Lionel icya mbere icya kabiri uwindwi w'umunani
okay, wabivuze cyane.
Harabagukurikira cyane
n'abahari. Wabivuze neza cyane. Filme itandukanye n'umuziki, sivyo? Filme ni group. Hama yo group sishobora kuba uwa mbere cyangwa uwa nyuma kubera iki? Duke ni wa mugozi. Urumva? Dukorera ku ahantu hamwe. Rero okay, ni nkuko no cyangwa ndakubwira nawe, sivyo? Bene kwe ki jogo munyinjira ngo nta YouTube nari mfise abandi se zagenze gute bose bamubaje kibaza ariko ni kubereke ubimbaza kubera unkunda kandi ubimbaza kuya umva no ukora peut-être abo utabibwira ni swati ntacho bigutwaye canke barashitse canke iki ariko ukumva yuko umva ati byo ifo kukora kuko aho rero nimba umva ko no ukora ni kubera wamaze kubona uri kwarakora ushaka ko nkora nkawe sivyo bivuga ngo rero wewe nyene hari haho nshira hama hariho benshi wewe uvuga ati ya Lionel simukinyi abandi bakavuga ati Lionel numukinyi nta muntu nayo muri ibi bya filme akundwa na bose yankwa na bose
kabisa ati no ku Rwanda gwiwawe wo kwishira mu kibanza cya Lionel
mu kibanza cy'uwanje je ni cyaraho banyeretse
bagukira bakwereka wewe ku Rwanda wo kwishira
nawe utara nawe
wewe je ne uruvuga ko ndi wa mbere kuri mikro kandi hariho benshi bavuga yuko benshi bo bavuga ko bansumbye ariko je ku Rwanda gwiwanje neza kwikunda ndi wa mbere
ya ico nico ukuravuga nico sivyo mugabo kome ntaragira analyze ndabe classification planification y'abakinyi ba filme bahari sino shobora kwishiramo abonze nzabakinye cyo cyumviro ntacho ndakora kugira ngo mvuge ati okay gwe mbega okay example basi dufate okay reka dufate Amede Fanny Abeli Dodo
Sabasi
Ribere sivyo abo dufate abantu batandatu muri aba batandatu amazina yabo nta musi numwe ndafata ngo kengo reka mbanze ndabe ngo uyu guyu kuko aba batandatu muri filme ndundi barakenewe kandi muri aba benshi dusangije abafana
urumva ya kandi aba bose mbo turita rekorda murika filme ndundi rero vyo kuvuga ngo uwa mbere mbe abayi wa mbere kubera iki mbe abayi wa mbere kugagira iki bivuga ngo nimba we uri wa mbere umenye ko nanje nduwanyu munkeneye kubera muri aba batandatu naguhaye harimo wa mbere harimo nuwanyuma ariko umenye yuko nuwanyuma keneye kuko uyu wanyuma aza kukugira we wa mbere
ariko rero sinzi kuri kuranahura ubwa mbere ntibisigura yuko
mvuze uvuze wewe ndi wakanga
wihaye ikibanza wewe
ikibanza mbo urazi yuko nakayuti
sigura yuko wowe uvuze kuri wa mbere ko gucucusumbya Amede
oya
zurabizi
ivyo ivyo ntavyo nabwana ari ubwagirira narize uko nakayuti be kanje sindarana bariko kugira ngo ncemenya
ubu ari bazaranga aya bazaza kandi uri kurakora biraza neza cyane gusa ikintu n'ingenye kumenya neske abantu bavyakira gute y'umuntu atanze message yiwe yatanze nuvuga opinion yiwe kwereke iyo umuntu avuze ikintu Amede ashikirije message je ndayakira nabi
rero kuri yano kwihenda
abandi bakavuga bati ngo numumenyesha makuru yagombye gukavya akabigira binini rero ke byari ibintu bisanzwe
yo 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 abantu bariko barihendera kuri iki kibazo muri no message y'amazi minsi ndaba rero je ndabirawe umunyamakuru kubaza ikintu cyacyo cyose apfa kuba atawo akomerekeje biremewe cyane kandi n'uburenganzira bwiwe umuntu nawo kwishyura ati je ni je wa mbere ni je ndenze ivyo bintu biremewe pe birumvikana sana none nimba renze wewe bikura ibiko kuri kurakora nimba bivuze ko arenze none nimba yarakoze wowe nawo ukaba umunsi umwe aragize ngo salute ugumva tarenze gusa kuba kurenze kuri wewe nta kurenze namba muga kuri we arakurenza rero tureke kuza twitiranye ibintu jewe iyo ndiko ndavuga ko ndu wa mbere nibigutesha icukora kuko hari abantu benshi muri iki gihe bahagaritse n'ibikorwa byabo bariko baravuga ngo naka ngo yavuze ko aturenze ngo none barababaye okay ariko iryo sikosa kuko ntiyakwatsa ibikorwa byawe kuki mbega tuza guharira kuma jambo kandi hari ibikorwa twa dufise tuhaririramo okay nukuri tuvugana kuri tusubire tuvuga izina yiwe ntacho bitwaye Lavine sivyo Lavine siwe wa mbere ariko kuri we ninde yoza murenga kwa hacha tutahaza
ubwo uburenganzira bw'umuntu wewe se yovuga canke wari wese yovuga
umujournaliste nawe kumwanza ico kibazo ntabwo ari guteranya kujya abantu bavyibaza
iyo rero uvuze
muvuze ngo siwe wambere
ariko arabivuze ni opinion no giri wipinga
oya ibaze gituma nta bipinga kandi ndabipinga ndabipinga muri ubu fasi siwe wambere ariko mu mupfakazi niwe wambere fate ko byo bari byo kuri kuko yabivuga
bibe yiwe ni wambere
bivuga ngo rero nkuko yakora bivuga
kandi twisunze kandi tukaraba Amede je kubganje n'umumenyesha makuru tugize analyse kuko kakauka ni Amede ari waro kwari kuri commande ngaha ugara na Amede niwe boss no afise ya ward afise kibanza cha kabiri ngaha urukurumva
ariko si
baduhe ya ward hapa emilio iko hapa
emilio se kwa
Yes urukurumva ni bya bintu bavuga ati n'abamenyesha makuru n'abafaransa n'abarongereza iyo bavuga ati turi umukinyi wa mbere yigenjeje neza bisunga zirya trophée bagenda barabaha twisunze zirya trophée cyo kubwanje bwo yanuvuga Fanny wowe wari wa mbere sivyo none gamete
nkuri navuze ni bivana nico wisunze wewe sivyo nkanga kuri award none ntiyabaye ntamaze kuba wa mbere
yabaye muri Bollywood
muri
festival
muri festival filme yiwe yabaye ya mbere ufati nkico ni wa mbere muga hari ibindi uza kwisunga akabwa nyuma hari yakure
nkivya heri gamete uko kwisunga gamete je shaka ko vese zibishira ngaha nyene
okay leka ndaguhe dufate tumutonde ke hamwe nabandi tuvuge nko kuri
realization.
Ivyo ni biri muri filme. Realization ajya kure cyane.
Realization nko mu kirundi nko muradatawara.
Realization ni gutunganya filme. Gutunganya kuyitegura kayitunganya ukayandika kayigeza hariya. Bo kuyandika nibirimo washakana aho tubitobishiramo. Muga gutunganya filme. Kuko uravye muri filme ziwe ahandi ko mvuga nk'abahinga. Uravye muri filme ziwe. Sindi kumvuga nk'umuhinga abahinga niwe ndiko dabwira murabe muri filme zigo muza gusanga réaliser par undi muntu muvuga nko muri réalisation
harimo
kure aya arimo kuko harizo wasanga yaragize réalisation mugabo utumutonde kariya kukuza gusanga ciza mu GFS amaze ko réaliser filme nyinshi aberwa sanga yaragize nyinshi uyu Ribati bicaranye filme nyinshi mu réalisateur wa hatari ukacisanga tsonze inyuma umva nakarorero muka tukaruka dufate nko muri meractero uri kuracyumva fani ntanarima
gute rero
Gute. Ni meilleure actrice.
Actrice mu bagabo.
Yey, none mu bagabo cyaza gusonda mu bagabo. Kandi ari umugore.
Eh turagiye
he. Warne yey, na karoro. Nari mu nta natonda. Ba magaye meilleure actrice nta natonda. Eh, na karoro ndiko ndaguha. Ndiko ndakwerekana rero, nishobora kutuhagarara ahantu uvuge ngo numero 1. Numero 1 par rapport à quoi?
Ariko ariyo arindi trophée bakunze gutanga nuko sindi ko ngaha mu Burundi ko ariyo babitwa bitumanya n'abari ko baramba barajeze n'ubusindi muhinga bacane eske kubitunganya bora babiraba bakavuga ati mu bakobwa nuwa mbere n'uyu mu bahungu nuwa mbere n'uyu no muri filme muri rusangi uwa mbere n'uyu
okay eh barabigira kweri baragira inkono muri Felicity Cup niko bagize ariko hari ho weekend ngenda kwerekana ariho nakandi kandi Jeffan ndamwemere muri Miss Burundi barabagira Miss Popularity. Mani na vire mujya ni Miss Popularity. Haja tkowe. Aho kar tkowe. Uva urashora kwemera kimwe utabuntu ki?
Abenderagice. Miss Popularity. Yaramutoye nageze rakamara.
Oya je nka je no mutoro. Nka je no mutoro. Gute
nka Miss nka Fanny Lavine Miss Popularity.
Fanny Lavine ndabikwereke. Firme zira hafi. Mirongo itandatu cyangwa irindwi kujyana zikinamo
kubera iki azikinamo tuvuga ko ari mu actrice principale ari mu actrice abizi cyane gusumbya abandi gute
yakunzwe cyane kwanza yakunzwe n'abakinyi bagenziwe ivyo ndabihakane kandi je mu iwanje amaze gukina mu filme zishika zine filme ziwanje zine yazikinyemo muvugikana namukunze cyane okay abandi kwa beri yakinyemo
filme
nyinshi kwa ni henshi kwa sabasi ni henshi ni waraki we haruhande yaho umbe iko ndefanda cyane kidimisi bibirari ti muri birwe haruhande yaho uzorabe muri commentaire ya film funny watch ako kantu tukamenye sivyo muga rero nushora kucufatira kwico kintu ngo uvuke ngo funny ngo niwe yo ngo ayoboye oya
Benda je
wabavuga cyane. Umukinyi wa mbere ku isi turatwa Lionel.
Ballon d'Or.
Zita Ballon d'Or. Ballon d'Or igushimwe. Rero je mvuze ko Fanny ari wa mbere. Nizere ko byumvikana.
Eh birumvikana.
Birumvikana.
Uvuze ko Fanny ari wa mbere birumvikana.
Birumvikana.
None sinavyumvise.
Oya kubera yuko. Avuze ko ari wa mbere.
Uvuze ko Fanny Lavine ari wa mbere birumvikana kuko nakumvise.
Wanyumvise byuri birumvikana sibyo none ariko mvuze ko Amede ari wa mbere naho
naho nyene birumvikana ko wanavyumvise wabimbwiye navyumvise wa mbere
guys nashane cyane twakene kumenya ati mbega urujya rukundo eske ruzokwa maho ko tubona ko mukomura atira imbere cyane kandi twatuzi yuko ahantu hari iterambere rero neho shitani yarahagarara cyane akahashinga imizi akaba intambara akazana inzara n'amapfa muzobibamo gute bizogenda gute muzokwatsagwazanya gute
okay cyambere kubyira tubivemo cyambere mwaba journaliste mwe menye bibazo mubaza abantu apana kubaza abantu kugira amatege imitego
gute na gute
ben hariho ibibazo aba journaliste bakunda kubaza mbo imana ishimwe ko mvuga ku bimantu byo makejewe cyane kuberiki nimi wa cyabizi ko ndana atanwa yanigirira sivyo hariho ibibazo muzana kugira ngo petete ben we twarasangiye twari ubugari ibiki nibi umunsi twa kutaragi ubuganda kugati aha urazi Amede nk'agi ubugari nabi aha ugashize mu mutwe ugacugenda ugacukoresha igiganiro kwa Amede naye kubye ko yagi ubugari nabi urazi gwa Amede gwambwiye gwo ko yagi ubugari gubujya gute Deja urabizi nabikubwiye wewe ugiye kumurondera mwamakuru urumva ubufisemo igice ha mame de navuga yo je vraiment ndabukata fresh ndago ngo kumenga urumva hari vyubuzi mubahwe ni mwubahwe ni mwubahwe kandi ndakunda cyane abafana bankritika bakabimbwira ndaryoherwa cyane Beni uri kurambwira ngo Lionel uri kigaba kwewe utari kurakora muri ibi nibi urumva bivuga iki ni ibintu biza bikanyubaka mvuga ati abana burya rero birantoye no eh yanduci uja kubivugira handi ni gwa rusaka uri kurarema bagaca bumva ngo ha ngo ke gwa mede gwa bivuze ngo bivuze kuko rero irifoke muraba ngene mwubaka igihugu nawe sivyo none Beni ndakwazi kibazo kimwe kubaza Lionel ngo uruwakanga ivyo bigufitiye akamara ka kugira ico giye na kupra wowe cyo gakare uri kuragira planification kugira ngo menye uwambira mu duhi bihembe sawa rero cyo cyatse kubabwira niki turabibasavye turabibakunda twa jewe ndavuga jewe natangwe kuja muri bino bintu atati vi online iratangura YouTube itaratangura sivyo rero ndabasavye ntiduhave tugira uguhimba cyane kubera ko tuje kwigaragaza okay ubu rero Benishi kwa mbwiye ibi rekanje kuri wakaride mvuga ibi rekanje ngaha mvuga ibi rekanje ngaha mvuga ibi ndabasavye ja hamwe namwe mu TV online murabe mukore ibintu n'ibintu nyene mubaka igihugu ibintu byo kubaza ibintu by'amatiku ngo mbega ngo wari ibiki ngo mbega wagize iki n'ico biriko birubaka
mbega Lionel urazi umugabo wa journalisme cyangwa umugabo ukore kuri TV online ibyo twisuye
mbo journalisme Beni na gutanze kwijama ico ndakizi n'ukuri chaque TV ifise ligne équatoriale ikoresha sivyo rero nico gituma ndiko ndavuga ibi bintu kuba ndiko ndakwishuka ndabizi TV yose ifise ntuzenya ikorera ko nimba rero mwe nimba rero ufise angle yo kuvuga ati rekanze ndabaza ubuntu bw'amatiko daba amatiko byukoreshe incha dufashamo kuko ingana kwa karoro
nagwa karoro kubaza oya je gaho cyane de baje na Lionel sivyo none gamede amede yavuze ati umumenyesha makuru afise droit yo kubaza kwa ni wabazi byari ko arakora kandi kindi nacho mba fisa ongeza simashe simenda kubwira ati Lionel mutu ke amede
sawa
aho biranwa n'amategeko sivyo none
rinje nawe
rinje nawe kugusigura rero zimpamvu kwasho ati kubera iki Beni wewe umbaza kwera iki ndu wa mbere siko menye ikibanza no muha Lionel bimariye ikijewe mbega kijya kibanza je Lionel cyangwa kijya kibanza Lionel aba societe bamuha kiramukwiriye kubyo warabona ko bimukwiriye none iryo nitsiko
oya jewe hari hantu tahuriza ko na Lionel sivyo umunyamakuru akubajije tari ivyo rafise uburenganzira bwo kumwima makuru
kabisa
okay rero umunyamakuru ntakose abanyamakuru mwumve ntakoza mufise muhagaze neza baba kuri Facebook mumeze neza kuvuga inkuru za anyo iyababi nabantu bari ko barumva makuru baka yavuga ukuta donko inyishu kwanza bakazishura ukuta ariko bibaza babagije baza namatiku bagenzi babo nabo akacabazana namatiku urumva aho ko banyamakuru umukino cyo cyoha mugabo kuri twebwe twatirika turisambura niba bimenye
aho babasine ya wowe unyinjira mu kazi nkande
Aba twega basine ya.
Sewa sina tanye kakugira mutukanane.
Eko cyane. Jewe umvirita
cyane ko kugira ngo tuka ngutuka inuzanya ngaha. Ndagwa kugira ngo ubaki.
Je numva sindi muhinga wacu. Ibyo byose.
Uko nubundi baje kugwa trophy ndakubaza ati baguba kugiza wa kangana. None zareka kukibaza kibaza.
Ego. Je urumva just niko.
None no babi bakabiri.
Je muri uje.
Ariko ari abantu bavuga ko kijya kibaza kidakwiri.
Eh ni
bide. Kubyiki?
No mundo hadi.
Kabisa. Mugo uyunye akacaye ngo ndabikubaza.
Oya. Sina seko bi kubibaza umvirita Beni wewe wabuze wanakaruzanye ngo amede abanza dukinjire gatovuge je nawe sivyo dukoreshe journalisme sivyo umujournaliste ntabwa jija urumva umujournaliste ni net bivuga ngo amakuru arayatora urumva nimba mvuze ngo Lionel jenge amateke nkunda amateke apana kucusha ko nigikumu ngwego ngo Lionel ngo arajya amateke uturamazi kuyasangira ariko koresha imvugo za kijournalism sivyo bivuga ngo nimba ubonye nivyo umujone arabazi dashaka cyose kuko bakonde arondera makuru sivyo mugabo rero rafasa uri kurondera amakuru harema none ari Amede ari bivaza bitaca nibizi mabari huko baza
nani
baba bari ariko gusa ariko nivyiza turi muri mode umuntu yidagadura
turi muri demokrasi
kera nyi byose nitwabiro bazame darabizi tutanga kuvuga ku TV kubera muje
vuga
kubera iki
ngo kubaza
oya ari bazi sanga ari sha
oya oya kabuka Lionel Jesse singundo mune yigumiza mwikintu vuga televiziyo ye imanje ntanjyajya zirimo vuga tobwa ngoma
ntanjyajya zirimo
zizanga aha uyu
ndabuga reka njyajya nezibura
kwigumiza mwikintu uzokira umutima mubi kuvuga uzokira wanga shetani vuga
Oi, ariho ibibazo mubaza abantu kugira mutegane imitego. Sivyo? Hama ikindi ndabene. Banza umvirize Beni, banza umvirize. Sivyo? Ibindi ko ndavuga n'ubwamedi ariko avuga ngo ntikocumvikanirako. Dufate ikintu. Sivyo? Mbo, hariho ikintu Fanny yavuze ngo hariho abakinyi babakwiye kuba abafana. Sivyo?
Ivyo na Fanny nakanumba yarabivuze.
Yego, hari abakinyi babakwiye kuba abafana.
Nakanumba yarabivuze.
Ico ndacumva. Sivyo? Bisha ndagushatse kukubwira iki. Uko niko kuri. Urumva? Biva genda umufana. Oze, hama je wa medarangiria ka lift naco kuza Amede wo mpa lift nkashiramwe. Aranshizemwe. Urambonye muri film ushoye umuntu ndaje. Hama Benishura vati Lionel washaka kumpa ikiganiro. Yeah, we, mimi ni mutaramu. Mimi yo je narakoze urumva? Nje kugira iki Beni? Nivyo niko kuri. Amede sinzi yatanguriye. Amede atakorana na TV online atarabaho. Mugabo je ntangwe kugaragara mu shoyo y'umuntu. Ama TV online ageze ku 99 ciyenza. Yo, ni jewe ibiki nibiki. Hama nawe ukondira amavyuzi. Uramukubita hasi ugasanga wa mujyana uciye uvuka. Eh, Lionel yagiye kuvuga ibi nibi. Urumva Lionel kubera iki? Ntavyo nzi nagiye mu bintu ntazi rero ni murabe umuntu ubazi kibazo sivyo sindatangura kukina na rimwe dutangwe kucana na Amede tuno agacupa ange opportunity turicanye na Amede turasangiye ni fana nari umfana wiwe ntangwa kwita selfie turi kumwe nawe canke navuga ati Amede ni umugenzi Amede niwe ndahazi nivyajya ndabizi
ngo rwa bujyajya rero
bivuye bivuye kubera iki narugira ubuntu opportunity hama nawe rero sasa ukondira makuru wabibonye na postide ko turabajama uje kundendera kwa makuru urambaza niri muri munda uganda ari kubwira yo Amede ari kugerageza rero journalism yanyu ize idufasha muri mode ya film kugira tukubaka pana kutubaza kubibazo bitujyanisha
bro bibajyanisha gute none Amede ku ruhande rwiwa wo bitahura uyu mungu ndabona ko turiko turatahurana jewe mbajije ati Amede mu kibanza ci wawe ku kibanza cyahe oya ni question iri safe none ube azi gitumaze gituma oya rindira none nabajije ibazo byinshi ariko la plupart ari bibazo abantu bisungiye ko cyane bivanya niki umuntu wese arira eske yabwiye jewe yabwiye jewe urumva eh yabwiye jewe bivanye n'ivyo mupfa canke bivanye n'ivyo urumva kire muri se bafite ico yirabirako hariho nabijya bintu yavuze byinshi cyane canke ivyo uri kuravuga nga hariho n'umuntu aza kubitahura nabivanye n'ibindi bintu akutahura uko akubona wewe sivyo
bya ntahure neza basima
batatanye ariko je kubona mba ni mu kazi ki wanje ntangi kuri muri rusange sivyo none
ego cyane wowe nta kosa na rimwe
yo nanga kugushira kwa makosa
oya ye oya ahubwo umunyamakosa ni umuntu adashoboye gukwepa ikibazo wa mubajije uwo ni wa mbere banza kugirize kabiri numuntu afata inkuru yumvise akatayiteranya n'ugwango ruhasanzwe uwo je ndakubwize n'ukuri je ngira ndakubwize ukuri ndavugire hano niho byavugiwe igihe Lavine avuga ry'amajyambo yose sivyo ntako se nari imwe wakoze mu kumubaza jewe uko niko ndavyumva iyi ni commentaire yanjye ntako se nari imwe wakoze mu kumubaza Fanny Lavine nawe aha rero ngira mvuge byose ukuntu byagiye bivugwa Fanny Lavine nawe nkuko ndabyumva Fanny Lavine nawe nakose na rimwe yakoze mu kuvuga ariya majambo yose kuvuga ko turi abafana biwe kuvuga ko jewe atantu ari atonze hamwe nawe
oya ntiyabavuze
okay ntiyatuvuze ni kuvuga yavuze ati nije jawe ego bijya byose bijya sorry mumbabarire abafana ndacabandanya ari
mbabarire Amede azi kuri petit frère grand frère pardu turi aho nyene kiganiro wagikoresheje niwe wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu umwana wewe siko kuri
iyo niko kuri
niko yavuze niko yavuze cyangwa siko yavuze
niko yavuze
ariko tugiye muri bijya bagize impunza yawe wa mbere ninde
muri hehe
iyi ko
impunza
wa mbere ninde
wa mbere ni Fanny
wa kabiri
ni Amede
wa gatatu
ni Libere
wa kane
bamagaya be
nabandi ndindira wa gatanu
sinibuka gusa
nibuka bivuga ngo rero aba batatu bace baba elimine
Oya aha.
Nicyo gituma nakubwiye Ben. Nicyo gituma nakubwiye.
Amede yabivuze. Amede yabivuze. None oya aha Lionel reka gutaho. Ni bya bintu konti. Ni bya bintu umviriza gatako umviriza gutahutse Lionel.
Mana je no muzara.
Oya ni bya bintu. Oya aha oya.
Numi Benwe marire. Mana je. Ni wa mama gaye.
Ukubitahura nabi gusa n'ukurenza induru nyinshi cyane. Sivyo none ya Ben. Lionel akwa bitahura muri yafaso barukura bivuga siko. Niba kubwira ati wewe utahura ikintu wowe kurucumva siko. Je ndashobora kwigira wa mbere, wa kabiri, wa gatatu no fizo n'amabivu.
Biremewe
wa mbere wa kabiri kandi ari abasatu bibako
ahubwo ni kwako
baratasara bambara noma ba mbere ari umuna na umuna murangazira bwiwe none wewe kumenga cyubica bimushavuze wese gatavuga wewe ego wese gatavuga wewe
jewe je sindimo no kubamwe
none kumenga ucuza n'ibyo mbo ndabinya meje akora avuga ati afise byo bisunga muri Bollywood twisunze Bollywood ni wewe wa mbere twisunze umujyango wa Fanny Lavine ni byo yotanga wewe ari giru wa mbere barionera nibaza
none niko kuri kandi benishu kandi ndakubwire buriya iyo umuntu ari karivuga ntakubeshe ahantu hose je muranumviriza n'ibindi bintu n'abandi ba star bo hanze umuntu ari karivuga ni kwiye guhungabanya bariko barakora arivuga kuva na kera hari amazina ivyo bita amazina kwari kwivuga ndivuga amagambo ko mubune biriya biru none uriya muntu yaje ateranya abantu akwivuga byari demo nakubwiye niho nari ingeze giye mwanya kijambo Fanny Lavine ntakosa nari imwe yigeza ko
oya Lionel ko goma nshira kujira kwa makosa ngo je ngurabaje ibibazo
mugabo hari ikosa rimwe yakoze Fanny Lavine
cyagute
ikintu nabonye bagize bavuze ngo yavuze ngo abafana
ngo nabakinyi babakugwa
abafana hari ni ijambo yavuze ku bafana banyabo ngo ngo ni ngumufana toshora kuronka sensa ngo aje kuri YouTube gushigikira bijya je ikosa n'iyo yakoze ndakubwira indi ikosa yakoze poste yashize kuri Facebook avuga ngo umunyamakuru ngo yavuga ngo avuga ibingo mukungwe isha hasi nivyo byuwari karavuga kirazira gutisha vuga umunyamakuru ngo yakuze kwinkuru wewe mukuyihinyuza akora neza nta kindi
none uyu nabaze ushira kwa makosa y'abanyamakuru
iryo ni kosa na Lavine yararikoze n'abandi bagomba barikora umunyamakuru yakuvuze kandi inkuru yavuze niyo none amabanga yawe ni buko bako dasija hanze yagumize mu mutima mundo mire ngo mwa umunyamakuru amakuru amaze gushika hanze umunyamakuru akayavuga kubera kwishwana nawe none
none uyu nako ariri ashara abanyamakuru no kuturira ibifu cyane riri none ribitugara jema ndi
muka manager ega irati gituma
umunsi wa konyo se nkazora ko Lionel biza kuzana na bi societe ndabikuramo makosa ndako bintu byo gutukana ndabikuramo
none
ariko ndi kwivuga amazina n'uburenganzira bwawe wavuze ngo twebwe ngo ari bibazo ngo
oya preman ivyo no kwimana manager
mugabo
je nabivuze kandi nabivuze ushaka ucuaga kana mu manager canke tubandanye
eh vuga wavuze gute wavuze gute
ubwo mugaruka none ubwo bujime yese
ngaba yese samwe bibatu samwe bibatu oya wari uko ukuravuga ivyo tazi
ibi
ubaza uyu nabizi uyu wo kuvuga ivyo tazi no twatiri ku kazi pete yago umunsi wagereka
tikawe je wan
sasa kwazo tukana sinzokwemerera ukazoburira indero umuntu sinzokwemerera ukazonkubita ivyo bintu sinzobiposta ukazogira ibintu bicoze igihugu sinzobiposta ukazohotera kateka kazina umuntu sinzobiposta ariko ibintu vyo kwivuga izina nzokubaza ibibazo kugira ngo ibintu biryoheje aba none ugira ufana nka wewe yumvise kwivuga
Ben icambere na mbere si Lionel hari hari abafana sivyo je nabikubwiye ukabona ngize ikintu kitaja nikize mbwira ati ikintu wakoze namakosa sivyo hama ikindi je ndu murundi originale ngira ku mico n'imigenzo vy'igihugu urumva rero ivyo n'ivyo kuvuga gutukana kugira iki manaje none ari utabi ni wabinoza nzogatindero si urumva mugabe sigaye twende mbere duteze imbere igihugu uburundi bwa mamare nabagi baze batwima ibibanza urumva ngo ntuhakorera ngo ibiki nibiki burya bazaza tubwira ati wana ni muze Amede ngo basubifotoreze ngaha sizo manaje
kandi kiri nacho iyo ni opinion yiwawe peu importe ko ubibona je kubwanje sino bikwankira niba ushobora kuvuga ati la plupart y'abantu je bigenda gucyahanye nawe n'umenga ntibakora neza sizo none sizo none Amede Amede je kubwanje sindamufana cyane Amede uko yatinga sindabikunda niba uko washize wavuze ati twebwe abamenyesha makuru kubwa uko wabibona ati turateranya Amede n'akavuga ati babari mu kazi
bakorandira amavyuzi kugira bibere
amavyuzi inkuru kugira ngo bateze imbere nuze ya monda none ubunye monda ya filme kugira mutere imbere ntango uvuze ama TV ona narimo
ye na nyishi bro ara big up sana ebana ndamukije uyu nk'abantu zanga mugabo ikibazo cyake
ni bya bimwe bavuga ati twebwe turashura kuba katkani tugasaba
ehe ehe ariko tumara kanje nabana savye ehe hariho abari ko fate nk'ubu nk'ubu mpaya kazi
yasi ni nguko ndakubwira ati wowe uvuze ikintu kibi je kubganje ndashobora kugitwara mu kintu kiza kugira ngo kinzane umusaruro mu gutanga inkuru nziza wowe wagitanze mu nzira itari nziza byo na Lionel
original
kwete visi cyane gose kandi ni byiza cyane ko twogoma tuyaga kugira ngo tuzane changa moto muri game yacu na cyane cyane mundi ya filme urukurumva yuko habu ubutandukanye gusa habura ugutahuzanya gusa Lionel je byo nabonye kuko ivyo yavuze ubunye ni mwahuje mwahuje na Amede Ani makosa Amede kubwiwe yabonye wewe wabonye ko atari makosa ani makosa wewe wabonye ariko Amede ni abonye nk'ara makosa
amakosa
n'ivyo kuvuga kwivuga amazina Amede yabitahuye ni wabitahuye
oya afete aha urakoze kukimbaza mani shimwe kandi ntabwo ntabitahuye ahubwo yabintahuje okay ubwambe navyo natahuye nanze nabona sivyo ariko kubera bivuze eh kumbe erega nivyo urumva ntabwo ari faso ngo ntiyabitahuye yo ntaba ntabitahuye ubunye nambwiye ati Amede ico vuze sico ahubwo cyagenda kunuku nuko na nyina akavuga ati umvize ariyoni ahubwo nuko umuntu yavuta eh erega kumbe niko kuri
urumva niki kindi naca Amede yavuze kuri byawe Fanny yavuze ajya avuga ati yaragize amakosa mwene wacu iri nka kujya rera Amede acha mu rondera inbox cyangwa umuntu turondera na mumbaye gatebana ndugu yakwari sema ivi na ivi mu kigano nka bimubaza ati waragize amakosa je ko sanga jera bitahuye neza ko sanga wabitahuye neza ariko Amede akabimutahuze
niko kuri hajya umuntu mbo uri kuravuga ubutumwa sivyo
si bose babwakira neza
urumva ni nkuko bavuga ati eh urya bakinyi ba filme kweli ntibabaho urumva abakinyi ba filme kweli ntibabaho ntibabaho kandi gute kandi uko turubaho tuko turakora me ugivane nka jewe wibivuze kubera iki kubera uziko ikosa Amede yakoze ugaca wumva yuko abakinyi ba filme batabaho ndakwagiye jewe jova ngoya ngowe nurimwe ngo ariko kubera Amede rero ni byiza yuko ikibazo si ikosa ikibazo nuko ikosa riba kubirindi kosa ari kuvuza ati ikintu cyagenze neza correction ati ah okay cyari kugenda nkuko
kabisa yes kwisunze rero kuvyo twayazi twese muri rusangi habuze ikintu kimwe gusa no gutahurana no gutahura message y'uwundi Lionel ashura kuvuga ati jewe kubwanje I'm the king for this industry music no movies urumva nije ndu wa mbere kubwiwe akavuga ndu wa mbere ariko ugasanga je sinabitahuye neza bisaba yuko umutahura ati mbega Lionel kwavuze ibi bintu afise impamvu ya niwe afise impamvu yabivuze Amede ashura kuvuga ati jewe ni king ni generalize benshi ngaha arona yibonye umwe ngavuze niwe mvyeyi
wabeshi ngo wabeshi majority ngo bose ngo arabavyara ngo niwe baforom nanjye cyo kiganiro narakibona umva abayihenze deja mugabo kuri we niko kuri niko avyumva
gusa muze murata nkaka kwa waruvuze ngo kukubwira ati mgenzi wanje yagize nabi c'est bien kuko uyimubwira ko nawe nyene kubgawe nawe nyene bagati nta muntu aba parfait
I'm going to go to the house.
Abakinyi b'amafilime barakundana mana yanje. Gerazi ko narinzi ko Fanny na Abeli bavugaraga mana.
Baravugana nyene. No gukora uri mukumva bari ko barakora.
Eh. Kandi ngo ariyo filime muri kwiraza ya.
Sazi izoza nyene. Kandi mwe mugende
ku. Kuberiko baruzi ko batavugana.
Kuri kenezi ko batavugana. Nisunze ivyo mwebwe abavuje n'abafana bavuga ko cyose ushura kujija.
Kandi nawe uri umufana.
Eh oya jere umufana wa filime muri rusangi umufana wawe ni umufana w'uyu ni umufana w'anaka.
Kandi uri?
Eh?
Uri iki?
Oya
kuri je uri iki? Ah, kavuga.
Hallelujah! No, you see, manager, wa. No,
Lionel atarashobora yakora ibikorwa byinshi cyane abantu arashoboye kugira YouTube abikigawa uragenda uramwegera amubwira ati Lionel give me the
rero ari ni ibintu abantu badatahura manager wari manager numuntu agupangira ibintu akagorongora ibintu akabitumbereza akabitumbereza bikagororoka rero ukuntu wewe amuhanu yitikora YouTube no munsi akabageze ku bantu ibihumbi cyane
ijana
some person some subscribers urumva abafana
batarashira ngo nikintu na
waramuhanuye no nubu ariko nkuri ahagaze neza ariko araza yakoze na film agira shire ko kuri YouTube maze kujya mu mahiganwa Lionel vraiment yarabaye intwari kubera impanuro wamuhaye uri manager kabisa wubaho
kabisa yes uzuratemerari
kana nje mvugere afete genavuze kuri manager harire munomba aba fans banje mwese aho muri nkuri kudakora nene bya gunde ho sinakora narakora hama mugabo ndakakubabesha aho ngeze then uko nyere gumuntu kane kwero zinyenye
ko yari bintu
karakora ari vraiment ukuri imana ishimwe rano no sikunda tele ntamba mugayi kibazo kimwe fisi
ubanda ariko
yego kibazo kimwe fisi nuko utari kurabikwirikirana
niko ndabikurikirana gute Lionel right now wait
yanevere yo adza neve
ariko right now ndi nk'umuntu atwara aba subscribers ba Step Media right now two turateri ntambwe niko narabwiye ati ntambwe kuyindi niko tubarenga
niko kutabwiye abaze bari
bagira subscribe no batigirizwa niko nakubwiye ati wewe iyi cheno yiwanje nuvuga Step Media ntiyaje kubwa Benny yaje kuri wewe wagize subscribe wifuze ibya bintu nyene biri update sinagize ibintu byiwanje kugira ngo niteze imbere jenyene intambwe nkeneye ku na uteri imbere kuko ejo zonkenera no mu subscribe ati Benny jenagize commentaire ndashaka kungirira publicity tuvugane neza dutezanye imbere sivyo none gabende niko tubana kwati na wewe uzonkenera umunsi washize ko film yawe ya mbere nzoi posta muri community
urabizi ega ni wewe manager
nibiganiro nzoguma ndaguha guse kino zokwemera ukazohara sinzokwemera
mara gute
uzohara sike directeur general ntazobyemera zo cyabikuramo gusa ukazokwivuga amazina nzobishirako ukazova kuri wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa miri ijana nzobishirako muti sivyo none gamye
yego niko kuri kwe
nazokubaza ati Lionel wewe kubgawe
kandi kindi wanyemereye nuko wanyemereye ko umukinyi wese nzoshaka
vraiment nzogusabira je kubgaza ko dushoboye nzivuga ati naka vraiment mujya munara kine ko mukorana kandi bigende neza tutabuzanya dusaba
umwanya
je kituba kandi ugati mu YouTube n'inkumuco muri menshi makuru kuye kuba netre nuje guteranya abantu kuye kubahuza
numva
nico gituma ngerageza gutahuza ijya message mugenzi wanyu cyangwa mushiki wanyu yashikirije kugira ngo bayintu bayitahure neza ni bayitahure kutari ko
safi sana
kandi abonye naho yakoshereje nimba yakosheje abitahure ko yakosheje hamaze ushamenye ikintu yikose cyane none kandi uguya
yarakosheje apana nimba yarakosheje yarakosheje
wese sishora kujija akora jewe sishora kujija
twe twaratse wewe ntujija kubera ariho wari twe twaratse twarabonye ko yakosheje ariko si ibintu byo tuma twanka ibikogwa byiwe twanka ko yakoze okay na wenyene
kugira abantu batatu ndabakeneye nk'iyo kuno ndira fani kandi azari surprise
nariko ndabwo
wewe fani n'uyu na Berazo arimo kiganza cy'abakinyi bose b'amafilimu urabura ukundo bafise ko ari ibintu baduhisha baravuga na inbox bakakrea amabezi bakavuga ko ari abambere abahanga kuba baravuga na inbox ndagushimira cyane yapi
urakoze cyane ariko abantu bawavuze ngo uri manager wacu bareke kujya kuri inuwa cinema bagire subscribe
uranjanyiranyije byo ninjira kuri kubivuga
eh
ureye kugira yatinye yatibwira ubutabo
bya narenzi kunza
uri manager wanje mukuru
Gese koza se pe ndaka bika taru indigira kubena Amede ngaha yarabaye kabiri muri Bollywood ku Rwanda rwiwanje yarakumukinyi mwiza yakoze neza cyane kandi nisunze Bollywood yabaye kabiri ariko je nisunze ku Rwanda rwiwanje nari kumugira wa mbere bro we byanga
oh merci beaucoup ako kanu niko mbashake
kandi muri Bollywood rekiri nacho unye ni hapa rese mwana kumugira wa nyuma none wabimuraga boss
yo boss erega ariko bigize
Urabona no mugo kundi kubasha bwa Bollywood fani yabaye wa mbere uyabwa kabisa
ubitanga umice y'ikirundi urana tujya dukaye dufungure umuntu ahereza amazi washaka karaba nera we ushizari ibwanyu yo nari kujyoga gatuma nari ngiyemo
kabisa yes kandi kimwe natunda kwibutsa yuko nabakinyi bakuru kwa none bakora neza cyane ni Lionel turikome kandi na Amede ariko akubwira ati ishusho y'umuntu ni filme yiwe iri ku YouTube channel yiwe aratubwira ama platform yiwe yose uko angana
platform kuri YouTube kuri YouTube hari inua cinema ego iri kica ko film ishusho y'umuntu iracyabandanya ni seri hama hariho na BMT kuri YouTube handse BMT buja naho yara kwa mafilme menshi menshi nari maze gukina mudufacha mugire subscribe ariko no ngaha kuri Step Media nti mwibagire ko ahani uhara ba manager yero
bisa aba boss bike
ego cyane
ya tugera kuri Lionel ubu ndiko ndamukura muri monde y'abantu badakora ariko ariko arakora mu bandi aha umusarura abandi imbwasi baraguhemba boss Lionel mbwiza ukuri baraguhemba
barampemba ko nawe wampemvye wangure ni fan
ni Amede yaguze de miliyoni ko hapa za Bollywood arako
none ni umva ko nakoze
utafasha gutowa kubera yuko nawe waramufasha nje twasubira amafana
eh none
eh mapemba sana yes atubwira ati YouTube yiwe itwa gute ni Lionel afise YouTube yiwe ariko ka video kame ko umuntu afise amapengo gusa
zize mu biro raka
Rumba nakandi ga film gato ari kumwe na fan niko twabonye kuri YouTube niko kusanga ko mbega ni YouTube cyo nayitwa gute Lionel mbikoresha na Facebook yitubwira
Lionel film
Lionel film bagende kuri YouTube bagende subscribe kuri Lionel film
bega manager ega manager bada afite bari kwara bikora
barabikora ariko nawe nimba ukora bikora ifuko udubikoga nawe nyine kugira ngo babikore neza gusumba
original wewe gusanya rukushe kwakora
nahejeje shira ko video
nakoze yes mike
mapema sana kandi muri festival ari imwe mu musengere cyane nawe nyine aronke
hatwe yo
kamara mata
ariko bikogwa namagara bro
nubundi ni imana atari mwe imana nishura kubwa be sibyo none eko ni imana nitanga utware sibyo none
yego cyane
ndabashimire cyane ba
murakoze cyane mangaheza
yes kandi byo twayeze byinshi ngaha ni byubaka monde ya film yacu ndundi kandi je nta kintu kingiwe ravasha muri ko murakora bro
none ben nasaye minota 5 yo gutasha
tasha ntabwo uri kuri Step Media icyo media y'abantu bose tasha
ndatahije aba mbere abakinywa marerezi
amen
ndatahije abaririmbye
amen
ndatahije
sinema kajambo
narimbye nta journaliste ntabibagire ndazi ko abana
atwanka nawo ndi manager nazo kunyanka pandanye
ndatahije na benishu nanka ndatahije na journaliste banyakubaho barakagira babaho ndatahije naganashe papa kandi yarapfuye na mama ndatahije barundi mwese imana ibahezagire ibakomeze mukunde ibikorwa byacu mukurikirane cyane cyo nabasaba nasaba cyane abafanzi yuko mubonye aho dugiriyere muze muradukosora apana guca mudu mu publie ibintu ngurumva ngurumva birashika nka kwishura nabi ariko bivana n'umwanya mbandimo sivyo ushobora kunyandikira message Lionel Kabasanga ni 10 tournevis ugacuza ibintu by'amatiki kuri kurambwira niko mva maraso ugasanga ndakubwiye nabi nuko turabasavye muze muradutahura ntitwobaho tutabafise ni mwebwe guza muratubwiye ati aha murakoze nabi aha murakoze neza imana data mushobora byose ibahezagire
tashira abafana banje
bantahiriza abafana banje
nuko batashe batashe
ariko vraiment je mfite abafana barenga amajana abiri kandi abakurusha wewe bishyize hamwe Beni byarabaye ibyo kandi wewe waranse ku abafana bashika amajana abiri baragize inama wewe ntawe namuhaye frère baragize inama barangirira umunsi mukuru kandi bangiriye iminsi mukuru ni kweri bangiriye iminsi
nyari bwa beho
abafana reka kunjira abafana banje bangiriye iminsi mikuru ibiri abambere baraje avuga ati nazo ko twabuze umwanya reka nazo tu abafana banje no kuri bubahwe na Lionel yarajyaranwa kuvyo batetse kuvyo bateguye
rero kavumba wa
kweri abafana banje bubahwe abafana ba filimi sisho y'umuntu bubahwe na boss wa inua cinema aho yicariye
bubahwe
nimba hagaze naho nyene ntatembe mutama turagusengera utambuke neza
yes kandi dushimira n'abaduha kino kibanza ni kuri la confiance kwa dudu nyene ni mugasenyi winjira nyene kuri kuri injira ry'ibarara ryambere ryo kumashure mugasenyi ucu habona nyino nyene ofon urabandanye gushika ibarara ry'ivori herera ni kwa dudu aho bita kuri la confiance ni snack bar za kubara barahazi cyane sivyo na Lionel ndagushimira kandi Lionel duzosubira
tuzosubira urakoze cyane
ndagushimira Amede
urakoze nanyi ndagushimira
tuzosubira
twatwongera umwanya muto
dushaka kandi umwanya muzo gute nibushaka gukina makanje tugere bye 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 bye